sikudolophana ke yasengqoshwa ephansi komasipala umbhaxa amathole apha namhlanje ke lusuku losithathu apho khona iqalile khona ixesha lenkamnkam apho bukhona abantu benikezelwa inkamnkam ngayo. Singalibali ke into yobana ke sikwela xesha ke le-national lockdown apho khona kuvaleleko labantu okanye lokumanqi kwezinto zabantu ngenxa yombulalazwe ke osisifo se-COVID-19 ethe yabe kanti iyaqugqisa yangena kwindawo ngendawo ezininzi. Mbukelwa sekhaya ke nanamhlanje silapha ke engqushwa kule dolophana inelali ezingaphaya kwekhulu. Kuyabonakala ke zininzi ke imicelimngeni ke le dolophi ejongene nazo njengento yobana ke zimbalwa indawo ekufuneke abantu babe kanti bamkela kuzo nebhanka ekufuneke ba kanti bamkela kuzo, kodwa ke kuyazanywa into yobana kube kanti kuyaphunyeleziswa yonke imisebenzi eyenzekayo apha. Kugcwele ke kume ngembambo ke idolophana le incinci njengoba siyazi into yobana ke iaccommodata ilali ezininzi zalapha kule dolophana yalapha engqushwa. Sikhe sabona ke namajoni ke nawakhona namapolisa ke ukuzama ke ugadi into yobana abantu makube khona ne-social distance eziba khona phakathi kwabantu ukuzama ke into yobana ukhuseleko lwabantu kwisifo se-COVID-19. Ukuzobela ke umfanekiso ngqondweni kokwenzekayo kule dolophana yasengqushwa. Nanjengoko benditshilo ke ndathi kunzima kakhulu nokubamba nezinto ezifana ne-social distancing nangenxa yendawo obuncinci bayo. Xa sesijongile ke kwindawo ngendawo apha zininzi kuyaphithizelwa ke abantu kulapho kwenzeka khona ziithu ezifolileyo kungekho space esingako phakathi kwabantu. Nanjengoko siyazi uba umthetho uthi funeka kubekho ispace esingango emitha phakathi komntu nomntu, kodwa ke kunzima kule dolophi nanjengoko ke incinane kakhulu nabantu bakhona bebaninzi. Naxa sinokujonga ngezantsi apho khona kungene kakhona siyabona ezinye ii-lines ngapha zifole ukusukela ngezantsi ke uzotsho apha phezulu, nalapho kubonakala into yobana kugcwele kakhulu kule dolophi ke yalapha engqushwa. Mbukeli wasekhaya nalapho ke kuzele kwiivenkile ezininzi ezifana naboPep zizele nezivenkile ezifana nabo oYouSave kude kwavala neminyango kwezinye iivenkile ngokwendlela ekugcwele ngakhona. Mbukeli wasekhaya kulapho ke ngale ndlela yenzeka khona sengqushwa apha ke kule dolophana yalapha engqushwa ephantsi komasipala ombhaxa oAmathole district municipality. Nanjengoko benditshilo ke ndathi sikule dolophana ke yalapha engqushwa encinane kakhulu nakubonakala abantu ke into yobana kuyaphithizela nangendlela ekugcwele ngayo, akusekho nalo social distance kwindawo ekume kuzo kunzima kakhulu kule dolophana yasezingqushwa. Kodwa ke sike safumana ke ongomnye kwabahlali balapha ozawukhe naye athethe ngendlela abona ngayo kwidolophi yakhe yasengqushwa azichaze negama.
Manibulise, ndinguntobeko wakwankume uRhadebe. Yes, ndinodano noloyiko kakhulu ngemeko yenzekayo edolophini apha. Siyeva kuyathethwa nakoomabona kude kuba masizame ukuba sibe kanti siyaqelelana, kodwa imeko esikuyo apha uyabona nawe msasazi, abantu bathelene nca, abantu bayapenika, abantu bafuna ukuza edolophini. Andiyazi le ndikucaba wonke umntu makeze edolophini. Ndiyazama ukuthetha kanye ndiyahlaba ikhwele ebantwini oba noko noko masizame umamela abantu. Ndiphawula into yoba abasayithali serious ngokubavela bantu makwenzeka okwenzekayo, kodwa ndiyafuna ulumkisa umntu ndimxelele uba ikhona ingozi eza kwenzeka kule meko siyayibonayo apha engqushwa.
Ingaba mhlawumbi ndibefore ndikuyeke, ingaba mhlawumbi ingcebiso wena xa ucinga into yobana iingcebiso zomasipala walapha engqushwa ingaba kumele ayilawule njani indima yalapha, nanjengoko siyazi uba lo masipala ngumasipala omncinane kakhulu onelali ezininzi ezingapha kwekhulu, nanjengoko kunzima ukukhonteyina abantu abaninzi. Mhlawumbi ucinga into yobana mhlawumbi loluphi ulawulo angazama ulenza umasipala?
Kweku sasazi andiyazi ndingathini, kodwa ndibonile amavolontiya akhoyo azama uncedisana uba makuzame ubhekelelwana, but ndiyabona ngathi ayincedisi into nalapho. Andiyazi ngasesibe neekhampeyini ezenziwayo sithethe nabo abantu ezilalini uba mabangezi bonke ezidolophini, but siyazazi ezo nto abantu abafuna uva. Andiyazi, ndinqamile mna msasazi.
Inkosi kakhulu, ndiyabulela. Alright, siselapha ke engqushwa kanjalo ke nditshilo ke ndathi idolophana encinci kakhulu ke ethwele ke ilali ezininzi zalapha kule dolophana. Apha ke silapha kwaBoxer kulapho khona abantu bekhupha khona imali eyintlawulo zabantwana babo. Ukhona ke umbukeli ke esakuyisetha naye kanye ngonye umhlali ke esabe setha naye ke avelise ke uluvo lwakhe okanye indlela ekunzima ngakhona kule dolophana yasengqushwa xa kufike ixesha lepe, ingakumbi ngeli xesha ke layo iCOVID-19 nexesha le-national lockdown. Masibulise sisi.
Molo, molo, mahlala.
Kunjani?
Tipila kondo kunjani kowe?
Ndiyaphila nam inkosi. Ndibona nje utsho man into yobana kohluke kanjani ngelixesha layo i-national lockdown ngexesha le-COVID-19 kunexesha beqhela ubalilo xa kufike ixesha lokupeya khona.
Into endingayitsho, into enzima kakhulu indaba ye-social distancing into endiyibonayo kuba kaloku abantu baninzi and kengoku abakhontroleki. So i-social distancing ayikho because nemigca yenziwe but abantu abakwazi uzilawula in terms of indlela yokuma. So andikaboni mehluko ndingatsho.
Ingaba mhlawumbi loo nto ibangelwa yintoni abantu kuignora le nto okanye kugcwala kungenxa yendaba indawo ibincinci?
No, wayeignorance andinokutsho uba yi-ignorance. Ndingathi indaba yoba kwezinye iibhanka zimbalwa number one apha engqushwa. Secondly, into endiyibonileyo bendikhe ndaya ka-ABSA, xa ndifikayo ka-ABSA kuthiwa kukho mali ebhankeni. So abantu ke ngoku they have to uba baze kwezi bhanka zilapha kuloo boxa because akukho mali pha ka-ABSA. So ndingathi baninzi abantu apha engqushwa but ilaa ntoka iibhanka zimbalwa. So ndingatsho lo hlobo.
Ilapha ke post office apho khona ke abantu abakhulu befumana khona inkamnkam yabo. Njengoba besitshilo ke sathi ke namhlanje lusuku lesithathu apho khona ke apho khona iqale khona uphuma inkamnkam. Namhlanje ke ukhona ke umama esithetha naye namhlanje akasichazele ngoluvo lwakhe okanye asichazele nge-experience yakhe nokuthi mhlawumbi kuhluke kanjani ngeli xesha bokupeka kungekho esi sifo se-COVID-19 nangoku ngeli xesha kukho esi sifo se-COVID-19. Masumbulise umama, sumnike elithuba. Ingaba mama kuhluke njani ixesha? Ingaba mhlawumbi ikhona umehluko okhona ngeli xesha nipeya ngoku kukho i-COVID-19 nangeli xesha benipeya ingekho i-COVID-19 le?
Hayi, awukho tata. Hayi, awukho ngahluko. Kusafanana nje.
Kusafanana. All right. Kweli daba le-COVID-19 kufuneka ngoku nithi nibangaka, nibadala ngoku nibe nigqume impumlo nisithini? Ndiyakuthemba ninazo izigulo zenu ezithile ezibangela into yoba ngoku xa uzifixisele ngale maski lena kube nzima kuni. Ngaba mhlawumbi ninzinyela kanjani njengabantu abakhulu?
Sendinzinyelwa nangoku ndisawuzminqa ngale nto ndasuke ndanalo nephiki uba loo ndiyakhawuleza lequmotha. Hayi, ayikho dlamini ngaphandle kwaleyo.
Ngeli xesha uhleli apha ke unexesha engakanani uhleli apha nokuthi mhlawumbi urhulumente ucinga uba mhlawumbi ngeziphi izinto angazenza mhlawumbi ukukhawulela nani njengabantu abadala funeka every call.
Sekunzuzu ndifikile uba bekho ingxakalo bendinayo ekhadini bendilungisa yona ke ngoku hayi kakubekho nto irongo ndilungiselele.
All right, inkosi mama, ndabulela kakhulu. Nezincinci ukhona umhlali esakuthetha naye apha ke akhe nayo ashare i-experience yakhe okanye nokutsho ukuthi kule ndawo yabo yasengqushwa ingaba sisi zebuphi ubunzima enijongana nabo ingakumbi ngeli xesha lokupeya ngeli xesha kakhulu le-COVID-19?
Sibhanga okokuqala lee-shops njengoba sifole apha sifike ngoo-6 apha. Sokola i-transport okokuqala ezilalini sizofika ephedi sekusemini. Ivenkile yabo ebasityhuwishile ebhakeni ngoku 12 ngokubethile kuphambi ko-1 sisaya kooboxa ijonge ityhuka boxana kayosayive kuthini kusafuneka soleyibhayele abantwana impahla obusika kwiivenkile zempahla. Silambe ngoku apha esuswini asinamanzi akho zitoilets.
All right, ingaba xa ujongile wena ngeli xesha ingakumbi ngexesha le-COVID-19 ingaba mhlawumbi urhulumente okanye umasipala wethu angazama uyiphucula njani le ngxaki nijongene nayo?
Ngeke asisele indima yebhanka bethunani siyacela ibhanka amaxesha e-shops ngekho angavali ngo-5 ngoba ngoku-1 ngoku iyabetha sisami apha sawushophisha njani. I-ATM azisondezo bethunani basincede.
Olrayithi, enkosi kakhulu, ndabulela. Olrayithi ke njengoba besitshilo ke silapha ke kule dolophana yasengqusha incinane kakhulu ke enelali ezingapha kwekhulu ke abantu abaninzi ke bambombelene apha ke bezokufumana inkamnkam yabo. Bukhona ubunzima njengoba besitshilo ke besitsho abahlali ke bukhona ubunzima abajongene nabo kule dolophi nanjengenxa yezinto ezininzi ezingekhoyo kubo abangakwazi uzifumana.